othuli nje odlali nezingane sibamba imbawulo kubukabi ayidlali kanjalo bafethi neyizwa le mbawulo ivuma kanjalo imbawulo ye-jam session adlali kanjalo khona ongekaza vele la isimshuthayo abathi ulokhuzana umlondi igama yena yasizimveze kakhulu napho-ke abantu sebeyaqala-ke bayangena ngeke babe uthuka bethu abantu napho-ke sebeyangena hhayi-ke seziyasha seziya shayi jam session wena ongakazi uyibone yasemlileni yasembawuleni phethe iy'nkakha zami la akaveli kahle umanasi athi kusondeza nje ayikuvezi bawule sipophi bukani namba abantu eyibubukani kwaphithizela kwavele kwanjeya aniyibuki ingenerations okay ayikho kinga-ke ngoba ubani okuyavela kalapho manasi asinje sileli la embawuleni ayizwa leyo nto leyo ugrand embawuleni
hayi imbawula ishisa kahle
ishisa grand
ya
khona kanje awuveli kahle manasi ayikeke
ngimnyama kakhulu
yabo hayi awukho umnyama kakhulu mfethu awu manasi imali wena uphaphile awudedele abantu kwi-jam session siyirilaksele ushaye into zakhona nje ey'mbili ey'ntathu ushaye slow ya
uyijaje kodwa ungayijezisi
ya
uyisole kodwa isona ungasenzi iy'nsizi zalo mhlaba mase zikufikela uyihloniphe kodwa enhliziyweni ungayihlalisi esithombeni sokuqala uvelile siwumndeni sokujabula sikubotoza idlathi sikhombisa uthando befika umakhelwane bezokhombisa ubuntu bekubiza ngamagama amahle azwakala kahle bekuteketisa ngisho umzali uma yedrobhile ithoyizwa engalishiyi uthi uma ukhala kuthiwa mnikezini imoto yakho isifiso sakho ukuthi uma sukhulile ube nemoto yakho ukhule ezandleni ezifudumele uphelezele ngisho esikoleni othisha bekukhombisa uthando bekubuza imibuzo uphenduka ngokukhululeka angithi ningaphakathi lakho lelingakekhe lilutho ufuna ukuba yini ibhoyi masukhulile ngifuna ukuba yiphoyisa ngibamba izigebengu ushawele izandla kukhonjisa injabule nalo buso bakho mngakajabi owaze wakhula ngomqondo uzujule ngekuthiwa usaphila kulo mhlaba akekho ongenasono uyijaje kodwa ungayijezisi uyisole kodwa isona ungasenzi iy'nsizi zalo mhlaba uma sezikufikele uyihloniphe kodwa enhliziyweni ungayihlalisi esithombeni sesibili izinto uma seziqala ukukhana kuhlezi kunoba umnyama okuzokufikela iy'nkinga zazivukele ebusweni njengamaqhubu ziqale zidinga i-protex lapho uthi uma uxolisa uxolo lakho abantu balidambisa njengengculazi abaliqedi emqondweni balisusile kodwa enhliziyweni balihlalisile izinto uma sezivele uqala ubizo phezulu lapho ebungasaguqa ezansi kombhede kodwa ubungasaguqa esentweni kuphela kodwa ubesuguqe nasezansi kombhede uqala uzibuze kwazi ukuthi impilo yami eyangalaphi uyijaje kodwa ungayijezisi uyisole kodwa isona ungasenzi insizi zalo mhlaba uma sezikufikele uyihloniphe kodwa enhliziyweni ungayihlalisi esithombeni sokusithathu yilana kuyobe ngingasakhulumi mina kungebe sakhulumi lesihle emhleni kobe kuyobe sekukhuluma
umphakathilapho
sobe sesikhipha okusenhliziyweni sesikubuyisela emqondweni lapho kuyobe sekushiwo uthi uma uxolisa kuthiwa hhayi bo vele lonunje
Yes.
Ukhumbule ukuthi kusukela emandulo akekho kwanqoba isithombe sesithathu kodwa ngomlando webhayibheli ujesu kuphela wanqoba isithombe
sesithathu
uyijaje kodwa ungayijezisi uyisole kodwa isona ungasenzi iy'nsizi zalo mhlaba uma sezikufikela uyihloniphe kodwa enhliziyweni ungayihlalisi igama lami kumanasi sibongo kwamangala imbongo engenayaqhubethi uma ikhubekile ivele
Tim, Tim, Cobb, Sea, Cong, Ho, 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 Tim kakhulu upawe 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 upawe
Isilumo ukufikwa ukubeletha kunzima kwahlula amadoda ingakho engakwazi hayi mina ngiyabavuma abantu besifazane noma sesihlambile sesifuna ukudla esizokudla khona abalipheka balenze kube ngathi nenyama libe limhlophe eqwayi izambane ungabenzani uthepheka ewasha ebebelethe nengane emhlane konke lokho ekwenza kanye kanye hawe ma kwamina ngikhala ngaye mase ngijahwa insizwa ehlane uma ngayincoma imbokodo ngathula ngithini ngoba noma sekubhedile kimi sethuthulo othulini umlotho emlotheni yena osuke sembozile phansi etshalini I don't care noma ngingakubiza ngenduna abafazi madoda hloniphana amakhosikazi baphambisana kwey'ndlovukazi ngimtshela lokhu kwenje ngoba ngifuna nikwazi yakhona emlobeni bayavulela kodwa asikho isidingo sokubakhahlela ngoba suke bezisabusela ngoba ngiyakuthembisa sekukhona ukubamela ngoba ibhodi elinamafutha abilayo ngalo bangakuqunyela kanti nokuyinkabi kushibhile bangakuthengela udutshula ufefile bese beyakhalela bathi hawushimba kwey'ngane kubani osezosinakekela kwemadoda ngicela nihlukane nokubasukela ngoba ngenikwazi ukubamela I don't care noma ngingakubiza ngenduna abafazi madoda hloniphana amakhosikazi baphathisane kwey'ndlovukazi ngimtshela lokhu-ke nje ngoba ngifuna nikwazi lalelani ukuze ubazi ukuthi bandingani baba lakho kumbalwa ungabusasala badinga nanoma yini kodwa ungalibali imali isibali bese uyaqikelela ukuthi uyamncoma njalo ukuthi muhle ungakhathali uqikelele futhi ukuthi akakhali ngoba ozathola omunye ozomphatha kahle izinyembe zingenzasikhali I don't care noma ningangibiza ngenduna abafazi bemadoda hloniphana amakhosikazi baphathisane kwey'ndlovukazi ngimtshela lokhu-ke nje ngoba ngifuna nikwazi siyabonga mpukaza
Ukuboshwa izinyawo nezandla indoda ezobekwa wesifazane isandla obonibe ngomlomo makulungiswe ngawo angifune indoda ezogadla indoda ezogadla soyivulela icala ejeli izobhadla indoda mayifuna ukuzizwa amandla ayize kuthina emadodeni ingathukele besifazane ngoba bengenamandla madoda uma niyithanda ishisiwe inyama ikhona eshisa nyama abadalelwanga uzoshiswa yini nomama I don't care noma ngangibiza ngenduna abafazi kodwa madoda iqiniso niyalazi ukuthi abadalelwanga ukuthi nizowabukela phansi nibaphendule izigqila zocansi dadewethu mayikuthintile nomuntu kubeziwe vuka uyombopha uzolala ebaliwe angiphathi-ke ma ekushayile waqeda wathi uyaxolisa ukuthi ubeshayile bhasobha vuka uyombopha ngoba uzophinda masesobha I don't care noma ngangibiza ngenduna abafazi madoda
hloniphana amakhosikazi baphathisane kwey'ndlovukazi ngintshela lokhu nje ngoba ngifuna nikwazi
Oh, no, my baby, be so hard.
Kubawe. Hey, yes. Hey, Kubawe.
Yeah, gym session. See you next time. So, so, I'm going to go to the house.
Ya senibona ninjani yebo ya imina yebo
yes
ubani uma usuthi hayi mina
ngiso uManase angele yebo lento leyo
yeah
uManase lona uManase kusene uManase kwaMangala
yebo lento
leyo kodwa angele mkhumbule ekungiqaliseni kona ungikhulumisa inkulumo naqale nanginika 100 rand
yeah
I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.